Daktari, tumekubaliana hatutaki kusikia mtoto amekufa hapa. Yaani lazima irudi to zero. Na nimekupea facility mzuri. Mimi I'll make sure kwamba ask me anything for issues of health, I'll provide. Sasa daktari?
Yeah.